kpọpụtara m n'ime olulo nwụọ, aga m abụ aleluya kelee Chineke. Ọ napụtawo m n'ime olulo nwụọ, ọ napụtara m n'ime olulo nwụọ, Jehova zọpụtara m n'ime olulo nwụọ, aga m abụ aleluya kelee Chineke. Ha si ebube Jehova ga-anwụ na fime, mana Jehova si n'ebube ga-anwụ nwa gị n'udo. Ọtụtụ arụ ka tụrụ n'isi m, ebe ha na-achụ ụmụ ka nwee hapụ ịmụ nwa mbụ n'afọ. Afọ m nọ ka mbụrụ afọ ime, a gara m ọtụtụ ebe ka nwee mụọ nwa n'udo. Ọtụtụ ihe mgbu ka gabigara n'ụzọ m, na-akpọ m n'ekwentị, ha na-asị na mụ ga-anwụ, mana Jehova ekweghị ka ebumnuche ha mezuo. Ọ kpọrọ m n'agbọ 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 atụrụ amụ ya mụ.
wezinye ndị mmadụ ka a gbuo m n'okporo ụzọ. Oge ha bịara ebube eluigwe wee
bilie.
Ha tụrụ aro ka e gbuo m n'okporo ụzọ. Ha mechara tiwere mụ na mụ bụ onye ka dị n'awa. Ha si na mụ gburu mmadụ, ha si na mụ gbara ọsọ wee gbagawa n'ụlọ Europe. Ọtụtụ ebubo niile ha bụrụ mụ ebube ebuwere m agha. Ọmụna gbatụrụ amụ ya mụ ụmụwa gbara m jawanụ ka ị bụwara chi ma mma. Ọsọwo mụ na gbatụrụ amụ ya mụ ewo onye wonu mụ mere akụlụ mụ o reli izigo destiny mụ agbatụrụ amụ ya mụ. Onye si mefela Jizọs ya gawa nọ n'ọba sistemụ ala spiti ga-awụwe mgbawa ebe a fitere ha. Ha mechara plan akụkọ ọrụ bụ polisi. Mgbe ruru na seshọn ndị mozi wee bilie okwu wee tụgharịa. Ebubo niile ha bụrụ m ebe a ndị mozi wee si ha tọch not my nọtị na ndụ ebube Jehova n'ọha. Okwu wee tụgharịa na seshọn ha wee gaa kirikiri ga kpọọ nshela. Ụzụ na-agbụnwa inyewe ebu bekee ya imeworo m ya ọzọ papa. Olileanya mgbe olileanya gasịrị onye na-eme mgbe o jiri sọ ya chioma chioma. Onye na-eme mma ibe m omekwasa Jehova Dane ịtọwa ebube na-agbọ onye mmemme. Ebe baba siri kem ịbụ onye obiọma Jehova Shedrak imeworo m ya ọzọ onye na-eme mma. Eribe agwụ agwụ ọkwa ihe ebube jiri mara chi ya onye na-enye nwa ọkwa ihe jiri mara chi m. Olileanya mgbe olileanya gwụrụ papa onye mmemme. Akpọrọ ngokọ iweza oge gbara ụmụnne ụmụnne m azakwaghị m. Akpọrọ m ndenyi ndenyi m gbara ọsọ. Akpọrọ m ụmụnne di m ha hapụrụ m were mbamba mgbe gbọba gị iweza onye mmemme papa. Ekwueme mgbe olileanya gwụrụ Chineke imere olileanya wee dị. Mgbe olileanya gwụrụ Chineke imere olileanya wee dị. Ihichara mmanya mmiri akwa m dadi. Ọnụ mụ wakọrọ m Chineke ihichara mmanya mmiri. Ọnụ mụ wakọrọ m Chineke bịara gbara m ọgụ mere m ji agbọgọ n'omekwasa. Onye m na-ekwu okwu ya maka gwọrọ agwụ m ntata mmiri na-eru ala Jehova. Onye na-eme mmebi ebi Jehova. Onye gụrụ ntutu isi mmanụ ịnụna. Ụzụ gburu nwa m asị m nara ekele. vanye mo kinuna Onye nyere m testimony mo, testimony mo Jehovah meche, meche di mo nimela Onye guru ntutu si di manu Onye guru ntutu si manu papa Onye ze Ime wia obaro
Walking God, I know. for friends cannot do for me.
He has done it.
He has done it. He has done it.
Hey,
when you see the
better,
I'm
the
Uno canete, uno so chebu. Hey, hanapa, 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 hanapa. O chese, un dono genaka, y digo beken. Que doni pues na madoga. Imara, secreté de ué queimado, só Jesus vai vir remueré. Assina te memego cheia, mire carema mó, magia vego si o hoje burutinadum, e ere ué bondiro.
Assina te memego
cheia, mire carema mó,
magia vego si o hoje
burutinadum, e ere ué bondiro. Assina te memego cheia, mire carema mó, magia vego si o hoje burutinadum, e I got a mother, it's something scar. Hey, Babula, I got a head for that. Not a single cabra, you go. Why, get it here in my farm? In my farm, it's a way from Gabby Road. Men, Reba, you get what I'm not child, how many for how I catch you for a mother. Women, I gave up, and I was St. Anthony of Padova. Men, Reba, so sometimes I'm living in St. Anthony, and we were being one way going to scar. Ndocha wesim, why? Idi me o, and I forgot the baby. Me na Jesus say na me yezoro esoputi your life. Aka kechiri ma we ba chie. Igo deji ba cha pa nwa m, we ba pe, ibu be jo ba we mo wa ndo. Shimu na na lo. Shimu na na lo. Jiova na na lo ni sim, iere mu wonu ha. Tessim, test message and anger, wound more than I can. It's so fire that for the ganga mu destiny, work on Valese Naya, destiny up for Tago Pau. Here it was in Kugoma. Ugoma, unto! Hey, she quaggish. Aha! Asina chime me gushaya. Mire karima boom. Machio ve go si wo hoji buruchinadum. Here we me boha.
Asina chime me gushaya.
You cannot cut your cake and eat it and say have it again. At all. On your children, we are no way to pull up from the world. When you got not a gun, you should have ever my chicken. When it's a latch, they're back never.
No, 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 no.
Oh, there is a
boom.
Here it will run out. It's in a maga. I'm too good. Who was all of drama and a test and test and say, Kitty and Mary?
Hey,
you're a good one. You're a good one. You're a good one. You're a good
one.
Ochetala no more.
Ochetala no more.
Ochetala no more. Thank you.
Jehovah ni die guo.
Onye mmeri ni die guo, chukwu
ma. Abia mamu.
Onye mmeri ni die guo, chukwu
ma. Oye ji kutu mere filigwe o.
Onye mmeri ni die guo, chukwu
ma. Abia mamu.
Onye nwe mu ni die guo. Jehovah ni die guo.
Onye mmeri ni die guo, chukwu
ma. Oye guru tuti si manu e.
Onye mmeri ni die guo.
Abia mamu, onye mmeri ni die guo, chukwu ma. Agba wo tiki su wende mabagara yo so. Onye mmeri ni die guo, onye nwe mu ni die guo. Onye mmeme, Jehovah moni onye mmeme. Arupa la humo, Masta moni die guo. Jehovah Shedrak, Meshach, Shedrak na badi ne guo. Jehovah Paula Salas, onye mmeme mo. Okwagi Buchukwu Abraham, onye mere onoche wayo no. Onoche wara tera no, Masta ebube ni die guo. Jehovah Isaac, Jehovah Shedrak ni die guo. Jehovah Daniel,
onye mmeri
ni mulu lodo mo. Jehovah mu, onye mmeri ni die guo. Fasu matu na sena Jesus tai die guo. Aka na kura nyima. Shiba na sikwa gini me na o. Ma prophet. Gede makachi ndo. MC Bunda. Hase bube Jehovah na sena tia die guo. Oh ya no, para ne apara, buru ni ya buru, hallelujah. Kaji jeno lo sachele, onye azewu. Oye ben baba siri kebo. Jehovah ni die guo, onye mmeri ni die guo. Jehovah ni die ma, onye nwe mu ni die ma. Ozu na bo ma ba gi o. Onye mmeri ni die guo, okwa gi turu kapeti na ụlọ osimiri dali
m.
Ibi iri kuku mere kiligwe o. Jehovah mụ nwanyị na ala owerele, onye eze ndeze, ndị Imo steeti si die guo. Ndị Igbo gbara ọnọdụ ya nọ. Ndị azara ebelu na sikwa gi ni die guo. Onye obiọma obiọma. Tupu eme mo, okwa gi bu my winter jacket o. Onye nwe mu ni die guo, okwa gi bu my summer wear dadi m. Ikpuroku na Nigeria, okwa agaba n'Europe mezu. Ikpuroku na Nigeria, agaba n'Europe we mezu. Onye nze mu ni die guo, onye gbadatara na ala owerre, wepu okwa agaba n'Enugwu mezu. Ipuro kuna na Anambra steeti, ogaba na Ebonyi steeti mezu. Ekwueme bụkwa ha gị o. Meche di mama, ọ na-agbara gị gboyoko. Destiny nwa m, ụsụ na-agbara gị gboyoko. Fefu matu, ọ na-akpọkwara gị gbanezie. Bulldog my colleague, ụkwa mụ na-ekele Chukwu ma onye ezele. Onye nwe mu ni die guo, unu tubere mu onye guo dadi m.
Onye mmeri ni die guo,
unu tubere mu
onye guo die guo.
Ọdị egwu, Jehovah mu ni die guo.
Onye mmeri ni
die guo, onye nwe mu ni die guo. Onye nwe mu ni die guo. Jehovah ni mara mma o. Jehovah ni die guo.
Onye mmeri ni die guo.
Jehovah ni siri ke. Onye mmeri ni siri ke. Oji katapila kwa afọ nu.
Onye mmeri ni die guo.
Oji afọ kuke ti aki.
Onye mmeri ni die guo.
Oji ritu mere tusi ki o.
Onye mmeri ni die guo.
Ọkwa gị gbọtọ mmanya ka na-akpa dadi m.
Onye mmeri ni die guo.
eze ọkwa gị bụkwa ikuku ka na anọnya papa m ụmụaka werele ụmụaka were ekelela ndị owere niile ndị emekwukwu gbanye ekelela ndị azara ebelu ndị ume ezigbo ekelela eze nnukwu dọta ha sokwe bụrụ ekele chimọma eze nnukwu dọta gbara nụka ekele nwere chineke ayọ onye ezele onye mmeri niile bụ jehova niile bụ onye mmeri niile bụ
akwa mmetụ gị ka ị gbara ọsọ gị
akwa
mmetụ gị o Chineke ma akwa mmetụ gị onye mmemme ọnụ na ya akwa mmetụ gị Chineke akwa mmetụ gị onye ọma akwa mbere ụtụtụ raba o rugokwa Chineke ntị asị m ọnụ ga anọ onye ga-ehicha ma ya mmiri akwa m papa o tewo mụ na ebe akwa ke m tụpụ ndị dịrị bakwa o tewo mụ na akpakwa ke m abalị mbe wara akwa enweghị m onye agbataobi enweghị m onye gasị m ebezila naanị gị ka na-eche dadị bigo hicha ma ya mmiri m ebe m na-asa ya akpọsa ere ya na-enye m nsogbu ebe m lụrụ di amụghị m nwa papa ebe a na-alụ m ụmụ nwanyị ibe m na-akọzi m ọnụ ebe m lụrụ nwaanyị m ha nọsị na m enweghị ego ụfọdụ na-akọ m ọnụ na mbugharị ya ebugharịgo m agbasaregere o merụsịgo m marụ agbachara mbọ gị jehova onwe gị onye setụrụ m onye ga-enye m setụlụ metụ m chineke m ọchị abịakọ zelụ nụrụ zenụlọ akpa nke m na-ebe enweghị m nna enweghị m agbara mbọ gị fọ 20 ma setụment agarụ m skuul enwere m onye enyemaka ezeghị m ka dị ka ibe m chineke lọdọdọ akwa mmetụ gị o chineke akwa mmetụ gị onye ọma akwa me nwata ke mere ibe ya obi adị ya ma akwa me nwaanyị ke mere ibe ya ọkpụsị bakwa akwa mụ metụ gị nwa ya ga n'ebe akwa n'ole mbe ka ọ ga dị ka ibe ya ebube jehova n'ebe ele mbe mụ ga amụkwa nwa m atụrụ amụ ya mụ o merụsịkwala n'ụmarụ o tela m n'ebe akwa jehova tọgbọrọzi m n'ụkwụ obe gị hichaa maya mmiri m papa m lelele ana m ama jijigijigi enweghị m ife mgbe abalị ikuku na ifezi m dadekwela mmiri ma bụ m mmiri abajeligwe enweghị m ebe mgbaba siri ike mmiri erejeligwe dadebekwebe mgbaba nwere ọsọ n'ime gị bụkwebe mgbaba ebube nwere lele agụzọ bile bụrụ m dayicha ma ya mmiri m ikikere eze ka m na-atazi enweghị m ọgọdọ mkpuchi ọtọ enweghị m kwa nke ngeri enweghị m enyi papa enweghị m nwunne enweghị m nne na nna enwekwaghị m ihe nwerele sọsọ n'ime gị ebe gbaba siri ike nwere chukwu ọma m akwa mmetụ gị chineke akwa mmetụ gị ka ibi ya akwame chenebe ya tusegi nti chineke lezelu ka wane nenegide wane ya na lenu kuse ite mye ti manu na zinde enu kuse mana fukwa hene me na log ndukwe kukwa bata o ana itibushi ndi vene ha akwame boru kwa chineke nti mecheve mechakwa onye je buru ya na mihi na onweghi kwekọ ji alụ agha nwanne na-emegide nwanne sọ gị ga-agbara ya ọgụ ọ sị gị bịa sara ya okwu bịa gwụrụ ya agha chineke bịa sara ya okwu ndị ụwa gwara ya ha na-akpọ ya ọnọdụ iche iche mana gị nwa bụ chineke ga-ekwuru ya ọnụ ya bịa sara ya okwu chineke bịa gosi ụmụ ụwa na meche na-efe gị na ọ na-ekpere gị mee ka ndị mmadụ mara na aka ya dị ọcha ebube niile ndị ịrọ na-ebe ya n'ọ na nkịtị ka ọ bụ ndị anya ụfụ ndị ụfụ obi ndị na-amahụ jizọs hei akwa metụ gị chineke akwa metụ gị ka ịgbara ọsọ zaa ọ ga-azarịrị mụ na mechi maka ọ bụrụ na ọza gị anyị agaghị ekwe akwa si na agbara nyere nwata ji awụ m ga-enye ya mbazi oji egbu ya ọ na-emarụ onye gụnyere nwata akụ n'aka ga-ekwe ka ọkụ ghara egbu ya a sị na ọkụ m na-agụnyere nwa ya n'aka dịrị ya ndị osochi egwu akwa jizọs gbara n'elelo kavari wokiligo akwa niile ọ sị na ọgwụchagwu nke anyị na-edezi n'oge ahụ ọ na-anụkwa ya ọ na-eme arụ akwa mmetụ gị dadị m ka ibili ọsọ zaa akwa mmetụ gị dadị m ka ịgbara ọsọ zaa akwa meche dị m n'ebe dadị m ama m n'oruwo gị ntụlere akwa ebube jehova n'ebe ụtụtụ n'abalị ruo chi ya ọ ga-eburu agha bịa ọ ga-akpọrọ maikelụ gbadata ihe mere m ji na-eso ya o jikwa egbe eluigwe aga a sị m ihe m ji eso chi m bụ na o jikwa egbe eluigwe aga o jiri ikuku mere piligwe ọ bụkwa onye mmeme chi m onye a na-alụkwa agha siri ike ọ ga-ehicha manya mmiri m ụzụ na-abụ nwa ọkwa ihe m ji mara n'uche m onye obiọma ọkwa ihe bụbe jiri mara chi ya dadị dadị m ebe mgbaba siri ike bụbe achị m akwa mmetụ gị jehova daniel akwa mmetụ gị ka ịgbara ọsọ bịa akwa mmetụ gị o chineke m akwa mmetụ gị onye mmemme ọnụ na ya akwa mmetụ gị chineke akwa mmetụ gị onye ọma akwa mbere ụtụtụ ruo abalị o rugokwa chineke ntị ashị m ọnụ ga-anọ ga
onye tọrọ na agbatụrụ amụ ya papa
chedim ay na guru ge fo ma papa papa ozu me kele la ge ozu me chedim me kele kwala papa ona nge imunye munu munu ay ge kele gi choma muna destiny wam aka jehova ay ga boro ga mama Oye hichara ya mira kwebo be Jehova Masale ya kubola gimbao Aha Otsabo 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 fitole bube labwa muyamu Oye ne meme biye bi Jehova Fito we bube labwa Ana bo ginarusi Mwachuku ginarusi we oke chasha
Yeah.
Indonesia, Mastane, Ibu Abagu Meri, Onye na Lua Zore, Onye na Lua Putani, Onye Bara Magunantum, Onye Loruma, Nenewegike, Benda Abiara Noboro, Eniro Barama, Kahabo Munoboro, Onye Bara Magu Meri, Papa. ọkwụ onye na-alụ agha mere ndị na-enweghị nne na nna ndị otu ebube Jehova gbagbuo m n'ime ebe ahụ ma anụ Jizọs a ọkwụ dị gbagbuo n'ime Jizọs ọ ga na-alụrụ gị agha 2-4 onye a na-ekwu okwu ya bụ confam.